Republic of Guatemala. Republic of Guatemala. Republic of Guatemala. Republic of Guatemala. Republic of Guatemala.